Chimeze kuti thandiza lerozi parakhala kuti mawa Fairtrade yatha tizakhalabe moyo wodandaula
mawa
ndi zvochitika mu moyo wa munthu zvimakhala zvambiri amakhala mwine amatenda amene muthu akuwapingana timasangathe mwina kukula bwino mwina kuchepa kwa zvakudya timatha kuwapingana mwina osakula bwino pamene ti chinthu chakumunda kukula kwake chimakula ngati chinthu chachitengedwe fokwa ngozala kupika fertilizer ndi kumapalira basi zimakula mosavuta tovuta kuwakulisa ana komanso iwo azapange zawo zimene angathe kuzapanga chifukwa chakuti akula amene anapita kusukula anaphunzira tikamatchula ti limozi ndi akazanga timakambirana za sogolo kuti mwina tichoke pamene tili ifepa tipite pina kutukuka komanso mwina ana aphunzire mwina azakhala anthu olozeka komanso mwina ife titakalamba zatigwire zanji
kaja mamawa ndikangoti ndazuka chinthu choyamba chimene ndimachiganizira ine kwambiri ichoti kodi ndidya chani anthu amene ndimakhala nawo kuno ndimakhala nawo bwino chifukwa choti mmodzi mwaiwo neighbors wanga ndi ambuye anga aineyo Komaso anthu amatha kupita kuchali chifota mapeza kuphindu amakha akupewa zinthu zina zoipa akapita chai chikudya makanga dakudala anthu komaso uthenga unja amatha kuwasintisa mu zinthu zina Maso kumwana wanga ndimakumbukira fune nthamene ndinali mwanayo makolo anga anali ochita bwino ndendoti ndimakhala moyo wanga musangalala kwambiri analephera kuchita bwino anakhangati kuti chuma chachinatha Trade imatipasa chakudya ngati December, January, February ndiye kusintha kumenda kuona kusintha kubanja lakwathu ndikumene kufana nthawi imene timakhala kusowa chakudya ndi Fairtrade imakhala kuti pasa chakudya kwa miyezi imene timasowa chakudya monga chimanga kwathu kuno ndi chodula sinakakwanisa kugula chimanga kuti anthu akwathu azikadye kubwera kwa Fairtrade kwasintha kwambiri malingaliro anga akhala kubwera kuno kuzamuona mwana ndi chinthu choti sindimachiona ngati ndi chiphinjo kwambiri sinimamva kuwawa kwambiri fuka choti ndimakhala ndi mtima ofuna kuzamuona mwana ndiye mtima mwanga sindimaona chinthu chondivuta iya
nthawi yoyamba mmene ndinakwera nenjinga mmene ndinamvera ndimaona kuti ndili kuyenda khala ngati sindikuononga mphamvu ngati sindikuyenda ngati masenga komanso pamene koyamba ndikukwera bunjinga pa siku ndi siku njinga ije imandithandiza ndimene akupita ku maofisi association komanso pa zofuna zanga za moyo wa siku ndi siku njinga imeneja ndimathandizapo anthu ambiri pamakhala ndithu zina zoti ndi zazizizi mwina munthu wamba malungo ndimathokoza Fairtrade chifukwa ndimagwiritsa njinga ije ntchito musi chandizika kina kili kiyose ndi tiye kaya mewa chandiza kuti pezezo ene ilaba mwe watu ife imba mundi ya naumu. Kukana ndi kazi ni kuhiyabu ino kiyote mwa chandizana basi ntuzo uvuda wa malinda ndu umoyo wakuno. Ndizo funi kila ya kwa mbili ya matala kuchura tii fuga ndeka siningate ucho. Kuchura tii kutindi kwa nisaya. Komaso tilindi madzi amene akutuluka apo oti tikumwa muamene moyo wa sinta komaso kuno kumavuta malungu kwambiri mongana fotokoza moja tikamva malungu mbanja muno sitikuvutika iyai tumene pa ambulasi imene tinakula ndi ndamo za Fairtrade androp malungu akuru ana awiri ndithu amene tinatenga kuchipatala pa ambulasi ya sukambizi matenda tenga kuchipatala matenda aja anaki ana karabwino. Bridge ya Sovano imene kumangidwa ndi bridge yofunikira kwambiri chifukwa bridge imene ikupita pakati kuti mtu kapite bridge ndizofunikira ndithu umoyo wetha kusintha chifukwa chimenecho. Komaso ambulance imaima kusinja kwa sinje kumakatenga patient kupita kuchipatala chifukwa kuti muzi wamangidwa. Kulali kuopsha kwambiri nkhani ya uchembere chifukwa anthu amango dikilira kuti pamene azimayi oyembekezera afuna kukachira aina kukachira kumuna njiboma muna about 25-30 kilometers. Pamene pamangidwa maternity manager yamangidwaso ina pa primary paja kumusiwa keko chimati chipatala cha bondo ndiye ena amatha kupita kumene kuina amatha kupita kucha. Nthawi zambiri ndikamagona chimene ndimaganiza ndi kuchepesa umphawi pa banja langa lino poona kuti ndilipo ndi ana namba yochuluka komanso ndipo ndi mkazi ndi moyo wovuta umene timakhalira kunoku.
Moyo wangu wa siku ndi siku pana kava nalibe Fairtrade bwezi ndi kukumana ndi zovuta zambiri. Fajo kuti ndrama imene kubwera yonjeza ya Fairtrade ndi ndrama ikutithandiza kwambiri ife anthu ogwira ntchito. Ndiye moyo wanga ndaona kusinthika. Endi manova zimakhala zinthu zondipepukira komanso zinthu zake ndizochepa. Nofajo na kuti sininga zakwanise.
Muzimunomo, tima esisa kukhala pamodzi, athu tonse ndi kumakambirana. Nthawe yamvula yayandikira. Ayi sitonse.